Also var lei, men vi lette henne kjenne bimbi ni lei lotu. Nu se en gang er lei lei, og sen tar vi takk var lei henne lei lotu. Kito lakko I lotu veisigatabu, kjenne noen matu vali. Ja, sengi ndo reidle ne kjenne vinaka, ne kjenne vinaka vi kito. Ke no matu wale. Yo we are wasea wa lai na nungu I waka ni ndina men blat na na kina mubi. Nuse yambaki tinka walu. Se tinka tika ono. I was sitting in the moon and singing out like we low to. Came mommy along a seri. Mami like said in living in lotu. Ko vakila and doing a kavinaka. I was singing roni bakmava taka na kinavinaka ya. Ik ni kemami langa seria. O vakila and doing a kavinaka. O tiao torna na sakaramede. The sacramento, yeah, and doing a car talei veo in the singer. Oh, a sotava and doing a candor and dre, covina cata, me wakila and doing a cavanaca, and me wakila and I altam. Wakila ni singer and doing a take boo, ni nongu lako lako I in bula. Ni ke mami se ninda lako I lotu kena rau ni torna sakaramede me vavoya na nonda veleati kila ni bimbi na sarangori ni bimbi na kavena kangori na sakaramede rau ni vavoya na nonda veleati kena kolo me rau ni Savata na nunda I wawawada en matau sa auti. Wina kata menda lako I lotu nwe singa menda rau ni wawawaya na nunda vele ati. Menda langa vata na sere, na sere venaka ni lotu. Menda laku I ve klasi, me ve talanoa, kawase na nonda I waka ni ndina, watake na lewe ni lotu tale so, kila ni mbimbi na kakena o sa wasea, kawase na veke ke dango ni ali Jesu Christo, amen.